Aló. Mo, bu chablan. Awu yebo uJabulani.
Hayi.
Ndoda, angimazi uJabulani. I think
uJabulani
elezantsi kwaKampande ngasempuleni. How?
Njoba ngisho nje uJabulani angimazi.
Ngicabanga ukuthi wrong nami.
Wrong ngapha.
Yeah.
Oh.
Okay. Manje ke uJabulani muphi ke?
Baw. Yasho ngithi ufonele I wrong number.
Ho uyibambelani ke ke wrong number. Ngibuzo ukuthi uyibambelani I wrong number. Angithi uthi wrong number uyajikwa ibamba uyibambelani wrong number. U wrong number ubambelani. Zazongcisela isikhathi man.
Ubambe bambo wrong number.
Sani bonani ninjani. Out there.
Matters, what are you doing? I'm going to catch you. Come on, idols.
Come on, idols. I'm going to catch you. No, but I can't.
Yeah,
I
can't. But I can't. What's
that?
I'm killed.
Exactly. Oh, Siyanamukela kwisho yethu iyangomgqibelo la khona esithatha imibuzo emithathu okuyiyona ebuzwe kakhulu mase siyayiphendula umbuzo oqala obuzwe kakhulu uthi ngabe awubafethi kanti ubani okhetha le mibuzo uthi ngabe umalume udla kangaka ngosuku bafethi le ngibuza yona bafethi nginikeza ithuba ngathi sibuzane noma nyanda ngibuza yona la Yabona ndikhona umbuzo ukuthi umalume udla ama slices amangaka ekseni bafethu
udla nine nani nalibona leli tanki leli
ma sakala kumndekisahle ngiyasikuveza kwikhamera so sibekane sakumthandazela njengomkhokheli
hayi kulungile nami kodwa ngizokubeka isandla bese konke singakuvezi kwikhamera
umbuzo wesibili obuzwe kakhulu ukuthi uLucy mvulela nini Instagram account yakhe.
This is Luh playing outdoors with his friends. This is what we think is good for him. Being a kid.
Umbuzo wesithathu okuyiwona obuzwe kakhulu ukuthi ngabe uneminyaka emingaki ugogo kaLuh.
Hey, hey, hey. Unda ngayakho mina. Unda ngayakho into yokubuza iminyaka yami. Eh?
Cha phela ma, awubuzwa yimina, kumina okubuzayo. Abantu ababuza mhlawumbe uma akazosho ku camera lento ayisho. Hayi.
Hey, unda ngayakho Nguntanga yakho yini wena ofuna iminyaka yami? He? Nguntanga yakho ni mina. Habe, nayi ngihlola bo.
Angithi mawa uyazi ukuthi ngiyaza kuphendule manje. Kuzofanele siyivideo siyiposte and then mhlawumbe mse beyakhomenta ke bakuphendule. Kuza khona umuntu lapha ne-camera lokukhuluma la.
Lalela, akuzofanele ngiqale ngivithize wena ke kuqala. Wena ungubhabaze ngemduku wena manje ningijwayela kabi. Camera yani.
Siyabonga ngani zakwethu ngembuzo enisibuze kuyona kuleli sonto. Izobonana next week.
Okay, cut. Okay.